Molweni apho. Ngusive lona. Namhlanje sizokwenza imizekelo emininzi. Kumaba nikwazi uyenza le mizekelo. Uba nikwazi, ndiyacela nibuyele kwezi vidiyo zidlulileyo. Masiqaliseni. Masithi sino-2 sidibanise u-4. Impendulo yethu izaba ngu-6. U-9 udibanise u-3 uzasinika ntoni. Siyazi u-9 udibanise u-1 uzasinika u-10. U-9 udibanise u-2 siyamazi naye usinika u-11. Inoba u-9 udibanise u-3 uzasinika u-12. Noko kwezi akufunekanga sizobe nto. U-6 udibanise u-7 uzasinika ntoni. Uzasinika u-13. Uba awuyindithembi, ndiyacela uzobe umcamanani okanye uzobe lama orange. U-8 udibanise u-6 ulingana no-14. Kwaye o-7 ababini ubadibanise baza kunika u-14 nabo. Niyabona phofu uba ndisuse u-1 phaa ku-8 ndamdibanisa phaa ku-6 ndizokwazi ukwenza o-7 ababini. U-8 udibanise u-8 ngu-16. U-5 udibanise u-6 uza kunika u-11. U-7 udibanise u-9 ngu-16. U-8 udibanise u-8 naye ngu-16. U-9 udibanise u-9 ngu-18. U-9 udibanise u-8 ngu-17. Ezi sizenzileyo kufuneke nizazi ngentloko. Ngoba nizawuzisebenzisa kuzo zonke into zokudibanisa ezizayo. Masidibanise u-22 no-3. U-2 xa umdibanise no-3 uza kunika u-5. Akho nto yodibanisa u-2 lo wokugqibela. Loo nto ithetha uba sizamhlisa, simdibanise ecang'5 wethu siphela sifumana u-25. Masenzeni u-38 udibanise u-17 uzasinika ntoni. U-8 udibanise u-7 ulingana no-15. Sizobhala u-5 pha ezantsi. U-1 wethu sizamnyusa siyombeka pha ecang'3. U-1 udibanise u-3, udibanise nomnye u-1, uzasinika u-5. Loo nto ethetha uba impendulo yethu xa sigqibile ngu-55. Masenzeni enye. Masithi sidibanisa u-47 no-9. U-7 xa udibanise no-9 ufumana u-16. Sizobhala u-6 pha ezantsi. U-1 yena kuzawufuneka simnyuse. Xa sinyuse u-1 funeke simdibanise nala 4 uphana. Siphela sifumana u-5. U-5 wethu sizamhlisa siyombeka ecang'6 wethu. Impendulo yethu iphela ingu-56. Masidibaniseni u-99 no-88. U-9 xa umdibanise no-8 uza kunika u-17. U-1 ka-17 sizamnyusa. U-7 yena sizambeka phana ezantsi. Xa udibanise u-1 no-9 ufumana u-10. Xa udibanise u-10 no-8 ufumana u-18. Sizobeka u-8 lo ka-18 ecang'7. U-1 ka-18 singamnyusa kodwa akukho nto sizamdibanisa naye ugqiba kwethu. Loo nto ithetha singavese simhlise u-18 njengobe njalo. Impendulo yethu iphela ingu-187. Masenzeni omnye umzekelo. Sino-4,368. Kuye sizodibanisa u-572. Masiqaleni. U-8 umdibanise no-2 uzasinika u-10. Sizobeka u-0 pha ezantsi. U-1 sizamnyusa. U-1 xa umdibanise no-6 uzasinika u-7. U-7 xa simdibanise nomnye u-7 sizawufumana u-14. Kuzofuneka sibeke u-4 phanezantsi ecang'1. Yho, ecang'0 ngu-1 esizamnyusa. Xa sinyuse u-1 wethu, sizamdibanisa ku-3. Lo 3 no-1 sizamdibanisa no-5, siphela sifumana u-9. Ayikho into esizayinyusa. U-9 wethu sizambeka pha ecang'4. Akho nto yodibanisa no-4 wethu lo wokugqibela, loo nto ithetha uba impendulo yethu ngu-4,940. Niyabona uba le mizekelo ingathi inzima, kodwa ininzi into eniyifundileyo. Niyakwazi uyenza le mizekelo. Enkosini.